mokili bani makamo toteo osange la kalia katuka mokili le kabalanga yoe ebale zanga mikuwa maboti okoti na lingomba bandoki bakiti seli yo misoe.